Namhlanje namhlanje ke sizofunda ukudlala izihlabo zika mjikijelwa funda izihlabo ka mjikijelwa ake ngiqale ngikhombise lezi engigcine ngazo nje manje lezi engigcine ngazo ubamba unumber 4 anti yabo ubamba unumber 4 uyeke zonke izintambo bese usha u4 no5 bese uthi bese uzobamba u2 bese ubuya ubamba inoti lakho le lesithupha yabo ngikhombise ziphi lezi upressa antsuka ukwadula lapha enothini lakho lesithupha senothini lakho lesithupha hamba nje ubu kanjena uze la uba bese ubamba u1 la bese uthi ke ushaya u4 kwehle njalo kuye ku1 bese udedela u4 upressa u2 la dedela u4 ezinye ke zilulake lezi ezinye ube nokuyishaya umjikijelwa nje lezi zithi ube ufika udedele zonke izintambo bese uhambisa ngesandla ngayo hambisa isandla phinde ubambe la nothi lakho lesithupha bese ubambe 5 bezilula kakhulu ke lezi ke ngicanti abaningi bayazazi ilokho bafuthe ngizokufundisa okwanamhlanje niphinde futhi ingane zakwethu ningakhohlwa ukulike ama video ami nisho futhi enifuna ngifundise khona ilesson yami ezolandela ngizoyiposta nje izinsukwini ezimbalwa ngeke ngize ngithathe isikhathi eside ngizofundisa ingoma kaMdumazi khona bebecela ingoma kaMdumazi ngizofundisa ingoma kaMdumazi ngizoshe emva kwengoma kaMdumazi ukuthi inenye ngizoyifundisa kodwa nje okuninga bebeceliwe ngizokufundisa nje unyaka singakaqedi nje nokuhlukanisa ningakhohlwa bafethu ukulike ama video ami ni subscribe kwi channel yami nibize nabanye bezofunda hleze lukhola bangalifunda kimi ngibonga ithu